Welcome back to my channel, Futhi. If you are new, please don't forget to subscribe and also like my videos. Love Futhi. Iskim samle so ey kunzima indoda iyakhala manje and there's a lot eyenzile to mess up with ke yena ke uIvy lapha yena ke obet smazi ngu Mr. Kgomo usiyakhumbula ukuthi ke imali ubeyisebenzisa nje nomi kanjani the time ke ubudlelwane bakhe ke nentombazane leya ebisebenza esibhedlela busebusha ke noma busahamba kahle kodwa ke unele wabanjwa kwenzeka yonke lento eseyenzakalile. And manje buka imali broke family and hey kubi bafethu kushubile but ke other than lokho ngiyacela ukuthi ngike ngizwe nawe ukuthi ke luthini uvo lwakho ngalolu daba kuyona comment section. Anyways asibonane kwi video elandelayo. Danko.